Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ubu ni kuri FM 93 n'ibice bitatu Karongi na FM 104 n'ibice bitatu Kigali. Ndabashuje cyane, mwiriwe neza. Abanyekongo b'impunzi bagombaga kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada baturuka mu Burundi ntibakigiye, bazaba bategereje iminsi mike kubera icyorezo cy'ibihara by'inkende.
Babasabye ko mbere babafate ko banza kuguma iminsi 21 banze babasuzume. Hanyuma rero urugendo rubandanye.
Uyu ni umwe mu Banyekongo bahungiye mu Burundi. Abasenateri babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba NBA guca umubano n'u Rwanda. Ejo kuwa kabiri, Misiri yagejeje kuri Somalia inkunga ya gisirikare ya mbere na mbere mu myaka 40 ishize. Naho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare bakuru 8 bakatiwe igihano cyo kwicwa i Goma kubera ibyaha byo kwica abasivili, ni mu gihe Kinshasa ho ubushinjacyaha bwa gisirikare busabira abantu 50 igihano cyo kwicwa kubera uruhare baregwa mu cyo leta yita kudeta yaburiyemo mu kwa gatanu gushize. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya ku buryo burambuye, tubahaye ikaze. PAM ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa irimo irakora nketi ku bakozi bakuru bayo babiri muri Sudani. Eugene Mukankosa aratubwira ibyaha bakekwaho.
Abantu 11 bazi ibijyanye n'iriperereza batangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko abayobozi bashinjwa uburiganya no guhisha amakuru yaturutse mu baterankunga ku bijyanye n'ubushobozi bwa PAM bwo kugeza imfashanyo y'iribwa ku baturage muri iki gihugu kirimo ibibazo bikomeye by'inzara. Mu rwego rw'iperereza ryakozwe n'ibiro by'umugenzuzi mukuru wa PAM, abashakashatsi barimo kureba niba abakozi barashatse guhisha uruhare rwavuzwe ku ngabo za Sudani mu kuzitira imfashanyo. Ibyo ni mu gihe cy'intambara imaze amezi 16 igisirikare cya Sudani gihanganyemo n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF ushaka kugenzura igihugu. Muri iyi myaka mike ishize, ibikorwa bya PAM byarahungabanyijwe kandi imfashanyo yibwe mu bihugu birimo Somalia na Yemen. Mu mwaka ushize, PAM n'ikigo cy'Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID bahagaritse by'igihe gito gutanga ibiribwa muri Ethiopia nyuma y'amakuru yavugaga ko imfashanyo y'ibiribwa yibwaga mu mudendezo muri icyo gihugu.
Ejo kuwa kabiri, Misiri yo yahaye Somalia inkunga ya gisirikare ya mbere na mbere mu myaka irenga 40 ishize. Eugene Mukankusi komeza.
Amakuru aturuka mu diplomate batatu no muri guverinoma ya Somalia avuga ko iki gikorwa gishobora kongera igitotsi hagati y'ibi bihugu byombi na Ethiopia. Umudiplomate utatangajwe amazina yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ko Somalia ikina n'umuriro itumiza intwaro mu Misiri kandi irwanya Ethiopia. Minisiteri z'ububanyi n'amahanga za Somalia na Misiri n'umuvugizi wa guverinoma ya Ethiopia ntabwo bahise basubiza ubwo bari basabwe kugira icyo babivugaho. Muri uyu mwaka, Misiri na Somalia byarushijeho kwiyegeranya nyuma y'uko Ethiopia isinyanye amasezerano y'ibanze n'akarere kitandukanyije na Somalia ka Somaliland mu bijyanye no gukodesha ubutaka bwo ku nkombe kugira ngo Ethiopia yemere ubwigenge bwayo. Guverinoma y'Mogadishu yavuze ko aya masezerano ari igitero ku busugire bwayo kandi ivuga ko izayahagarika mu buryo bwose buzakenerwa.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Aya makuru tuyakomereze mu Bushinwa. Umujyanama mukuru mu by'umutekano wa president wa Amerika Joe Sullivan ari mu ruzinduko i Beijing. Uyu munsi yabonanye na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubushinwa Wang Yi. Mu byo bavuganye harimo gutegura ibiganiro hagati y'abakuru b'ibihugu byombi Xi Jinping w'Ubushinwa na Joe Biden wa Amerika mbere y'uko uyu ava ku butegetsi nyuma ya manda ye mu kwezi kwa mbere gutaha. Ibindi na mugenzi wacu Diane Nininazwe.
abategetsi uko ari babiri bose batangaje ko inama bakoranye yagenze neza bayazi batajya umunwa babwizanya ukuri kandi yavugiwemo ivyubaka itangazo ryasohowe n'ibiro vya president wa America White House rivuga ko president wa America Joe Biden na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu ndwi ziri imbere bazokorana ikiganiro cyo kuri telefone hanyuma mu nyuma bagakorana ikindi cimbona nk'ubone Sylvain na Wang bumvikanye kandi ko ari ngombwa ko ibisirikare by'ivyo bihugu bibiri vyama bihanahana makuru bemeranije ko mu minsi iri imbere indongozi za gisirikare ku mpande zose zizokorana ibiganiro bizoba hifashishijwe ubuhinga bwa none umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wangi yabwiye televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ko kugira ngo imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa inaguke burundu impande zose zibwirizwa kubahana zigafatana nk'izingana ibiganiro hagati y'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano mu biro vya president wa Amerika n'umushikiranganje imigenderanire y'Ubushinwa byagarutse kandi ku mutekano impande zose zemeza ko ubwirizwa gukingirwa muri Taiwan televiziyo yegukira leta y'Ubushinwa ivuga ko Wang yabwiye Sylvain ko Amerika itegerezwa guhagarika guha ibirwanisho Taiwan agira ati Taiwan yegukira Ubushinwa kwemeza ko yigenga bizobangamira umutekano wayo abo bategetsi ba Amerika n'Ubushinwa bavuganye ne ku matati ari mu karere kiba hari yitirirwa amajepfo y'Ubushinwa ku bwa televiziyo y'igihugu mu Bushinwa Wang yagabishije Amerika muco yise ugushigikira Philippines agira ati Amerika nitegerezwa kwiheka inyuma y'imigenderanire ifitaniye n'igihugu runaka kugira ngo ibangamire ubwigenge bw'Ubushinwa ntibwirijwe kandi gushigikira amakosa ya Philippines.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudukurikire no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com no kuzindi mbuga nkoranyambaga zacu zose ni kuri VOA radio yacu. Ejo kuwa kabiri abasenateri babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marsha Blackburn w'umurepublikani ahagarariye Leta ya Tennessee muri Congress y'igihugu na Jeff Merkley w'umudemokrat uhagarariye Leta ya Oregon mu nteko ishinga amategeko y'igihugu boherereje ibaruwa Adam Silver umuyobozi wa NBA ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball bamagana umubano wayo n'u Rwanda bararega President Paul Kagame guhonyora uburenganzira bwa muntu. Tim Ishimwe aratunyuriramo muri make mu bikubiye muri uru rwandiko.
Mwibaruwa bandikiye Komiseri Adam Silver uyobora NBA Ijwi rya Amerika ifitiye kopi Senateri Marsha Blackburn wa Leta ya Tennessee na mugenzi we Senateri Jeff Merkley wa Leta ya Oregon baramusaba gutanga ibisobanuro bitarenze ku itariki ya gatatu y'ukwezi gutaha kwa cyenda. Mu byo agomba kwisobanuraho nk'uko bikubiye muri ibaruwa harimo kwerekana imbago z'imikoranire y'ishyirahamwe ayoboye na Leta y'u Rwanda. Bagize bati birasa nk'aho NBA yahoze igaragara nk'intwara rumuri y'uburenganzira bw'abaturage irimo guhitamo kubaka ubucuti n'abanyagitugu n'abikanyizi byose ikabikora mu izina ryo kurutisha inyungu amahame. Ibaruwa igaragaza ko imikoranire ya NBA na President Paul Kagame yatangiye mu mwaka wa 2018 ko ndetse iri kirahamwe ari naryo ryahaye umukuru w'u Rwanda inama n'inkunga yarakeneye mu kubaka inzu mberabyombi yagatangaza ifite agaciro ka miliyoni 104 z'amadolari y'Amerika mu rwego rwo gushinga irushanwa rya Basketball African League. U Rwanda rumaze kwakira imikino ya nyuma y'iryo rushanwa inshure nye. Ibyo nk'uko aba basenateri babivuga byaguye ibikorwa by'ishyirahamwe NBA muri Afrika ku buryo kugeza muri 2021 ryari rimaze kuhashora hafi miliyari y'amadolari. Ibaruwa iti NBA imaze kwakira President Kagame i Toronto, i Los Angeles, i Charlotte, i Oakland na mu bikorwa binyuranye biterwa inkunga n'iryo shyirahamwe muri Amerika ya ruguru imufata nk'inshuti n'umunyacyubahiro. Iri shyirahamwe rirungukira muri uyu mubano ariko se ku kiguzi kingana iki? Aba basenateri bavuga ko Perezida Paul Kagame amaze imyaka irenga 20 ategekesha u Rwanda umuco wo kudahana. Baravuga ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza nubwo kuri internet bugerwa ku mashyi muri iki gihugu. Baravuga kandi ko buri wese utinyutse kunenga ubutegetsi bwa Kagame yaba abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa itangazamakuru afungwa, akazimizwa cyangwa se akicwa mu nyamaswa. mu bindi ba senateri Blackburn na Meckley bagaruka mu ibarwa yabo nuko ubutegetsi bwa president Paul Kagame buvugwaho guha inkunga ya gisirikare inyeshyamba za M23 zimaze kuvana mu byabo ibihumbi by'abaturage muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Bati uyu mutwe ushinjwa mabakabije arimo kwinjiza abana mu gisirikare, gukoresha isambanya ku gahato nk'intwaro y'intambara no kwica rubozo abasivili. Baravuga ko guverinoma y'u Rwanda izwiho kwica, gushimuta no gutera ubwoba abatavuga rumwe nayo, kugeza no kukuba mu mahanga harimo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo ko ishyirahamwe NBA ridakwiye gukomeza guceceka mu gihe Kagame akomeza kwagurira igihugu cye mu bindi bihugu. Mu bibazo Komiseri Adam Silver asabwa gutangaho ibisobanuro kandi harimo kwerekana ingamba NBA yoboye igiye gufata mu kuzamura imibereho y'Abanyarwanda, harimo n'abo uburenganzira bwabo buhonyorwa na Leta ya Kagame. Basenateri Blackburn na Meckley basoza baburira ko gukina umupira n'abanyagitugu n'ubutegetsi buhutaza rubanda bitagomba kuba umushinga w'ubucuruzi w'ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika. Ahubwo iri shyirahamwe rigomba gukoresha ijambo ryaryo mu guharanira amavugurura mu mitegekere, harimo n'iyubahirizwa ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko. Bati NBA igomba gushyira ingufu mu guteza imbere ubuzima bw'Abanyarwanda bose atari abaterankunga biyeguka ry'ibikorwa byayo gusa. NBA ntikwiye na rimwe, cyane cyane mu gihe abategetsi b'ibikomerezwa bakomeza kwiyongera ku isi, kwirengagiza amahano y'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu mu izina ryo gukurikirana inyungu. Ubwo twateguraga iyi nkuru ntacyo NBA cyangwa u Rwanda byari byakavuze ku rwandiko rw'abasenateri. Twagerageje kuvugana n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ntiyasubiza telefoni yacu.
Ijwi rya Amerika birumvikana nyine ko nitumenya natwe igisubizo cy'uyu mugabo Adam Silver tuzakibagezaho. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe abimukira OIM ryahagaritse by'agateganyo gutwara abanyekongo b'impunzi mu Burundi yagombaga kwimurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Ni inkuru ya Thierry Vendayishimiye ukorera i Kigali mu Rwanda.
Nuko amasoko yacu abitubwira nuko impunzi z'abanyekongo zari ku ntonde za OIM umuryango mpuzamakungu w'abimukira zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze zahagaritse mu kiringo c'iminsi 21. Imvo ya byose nirandagata ry'akaranda k'inkende gibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragara ramiyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura batekeye amasandugu batwaramo impuzu basezeye n'abagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nkuko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse ubwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana kukaranda mu bihugu bazo babimuriwemo. Amakuru ijwi rya Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo ko kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada, nuko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira, ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo bose twavuganye nibashimye kuvugira kuri mikro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga makuru. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'ijuri rya Amerika n'umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimwo Kavumu, Bwagirizi, Gasogwe, Nyenkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi.
Babasabye ko mbere bafate ko banza kuguma iminsi 21 banze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanye.
Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo.
Ubusanzwe bari basanzwe bamara insomene upidi nisomene hali nga afise ingwara kuhira hawe stabilizasyon mbele yuko yulira nge kanda ta ngwara na afise hali basanzo wa marayo nisomene wakagumangaha wakulikirana kwa ta kagora ne hama waka voyage.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakogwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21, ariko ntitwabaronse. Yama Kamara umwe mu bakorera muri uyu muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisata cy'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera, ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cyane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye, ariko nabo bankakumvikana mu majwi bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanjye uri muri Amerika, ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje nyuma y'uko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza cakaranda k'inkende carandagase cane mu Burundi. Umushikiranganji Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike yiheze, aho yasabye abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi.
Ukuri tugerageze twirinde iki kiza cakaranda, dushireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu ku masoko, kandi tubigire itegeko.
Yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura bavuga ko bigoye kubishira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo cibura ry'amazi.
Ntivyoroshe kugira isuku karaba ubunye n'amazi ntayahari, amazi aracikaruka ku bwinshi. Siguruye ko n'amazi yo gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba vyoroshe.
Kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura, kuko mushira hamwe Regides Origerwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba mu minsi mike yiheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiyaboneke. Ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga 120 ari bo bari bagiye muri Amerika na Canada. Abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi 21 bahawe ihera, aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira. Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga 180,000 bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge. Thierive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC.
Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwicaye i Goma rwakatiye igihano cyo kwicwa abasirikare bakuru 8 bo mu ngabo z'igihugu FARDC, rwabahamije ibyaha byo kwica abaturage b'abasivile. Inkuru irambuye na Jimmy Shukran Bakomera.
Abo basirikare bose kwari 8 bakatiwe nyuma y'urubanza rwatangiye kuva ku itariki 14 ukwezi kwa 7 uyu mwaka, rukaba rwasojwe kuri uyu wa kabiri mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aba basirikare biganjemwa bari mu matsinda atandukanye ya FARDC arimo na Garde Républicaine, itsinda rishinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu n'abandi bayobozi bakomeye. Abo bose bakoreraga muri teritwari ya Nyiragongo. Ku munsi wa nyuma w'urubanza, ubushinjacyaha bwabanje bubasomera indangagaciro umusirikare wa leta akwiye kugenderaho yaba ari mu kazi ke ka buri munsi cyangwa mu kiruhuko. Aba basirikare bahamwe n'ibyaha bitandukanye byiganjemo guhungabanya umutekano w'abaturage bari mu duce bayobora, kwica no kwiba imitungo y'abaturage no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Harimo kandi abofisiye bashinjwa kuba barategetse abo bayobora kwica abasivile 40. Ubu bwicanyi bwakorewe muri lokalite na sheferi zitandukanye za teritwari ya Nyiragongo n'igice kimwe cy'umujyi wa Goma gihana umupaka n'iyi teritwari. Nk'uko byemejwe n'ubushinjacyaha, ubu bwicanyi bwakozwe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Abahamwe n'ibyaha bahise bahanishwa igihano cy'urupfu nk'uko byanzwe n'urukiko. Bamwe mu bagize imiryango yakozweho n'ubwo bwicanyi bari baje mu rukiko bashimye cyane ubutabera kuba bwarashoboye gukurikirana ikirego kugeza wabaregwa bakatiwe. Madamu Hose Nyiransabimana n'umwe mu bagize iyo miryango wemeye kuvugana n'Ijwi rya Amerika ubwo urubanza rwari rusojwe.
Twebwe leta twasa wenda kuduha impoza mara kubera turi benshi babuze abacu, wenda ikatudomaja n'abandi nabo bazakora icya bakabonera isomo ntibazongere kwica abantu nk'uko bisanzwe.
Uburyo uru rubanza rwasojwe byashimishije abatari bake mu baturage ba teritwari ya Nyiragongo, aho ibyo byaha byose byakorewe cyane ko bavuga ko ibyaha nk'ibi bimaze guhitana ubuzima bw'abaturage benshi. Uyu ni bwana Teri Gasisiro, umwe mu bahagarariye societe civile ya territoire ya Nyiragongo.
Twishimiye cyane akazi kakozwe n'ubutabera cyane urukiko rukuru rwa gisirikare rufatanyije n'izindi nzego za leta. Ibi byatweretse ko hari icyizere ku butabera bushobora gukora akazi neza cyane butanga igihano cy'urupfu ku basirikare nk'aba. Kwizera tudashidikanya ko n'ibindi byaha byose bizagenda bihanwa buhoro buhoro muri Kongo, kuko twari tumaze kurambirwa kubona ubwicanyi muri Nyiragongo n'ahandi. Kuba aba basirikare bahawe iki gihano ahubwo byongera icyizere hagati y'abaturage n'ubutabera cyane mu burasirazuba bw'igihugu.
Abagize imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo bavuga ko ibihano by'urupfu bikenewe cyane mu ntara ya Kivu ya Ruguru, kubera ko ari imwe mu ntara aho FARDC yanga uburenganzira bwa rubanda rugufi. Eritier Gashegu Habimana, umuyobozi w'ishyirahamwe Vision pour la Victoire du Peuple, asaba ubutabera gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu ku buryo bugaragarira buri wese.
Twe byatunejeje cyane kumva ko baje kubahereza kiriya gihano cy'urupfu. Icyo twamye gusa nuko nk'uko bavanye biriya moratoire yo kuvana open de mort, twabye kwifuza ko biba nk'umufano bari abantu bakabarasa nk'uko bahora bica abaturage buri munsi. Urebye mu teritori ya Nyiragongo mu mugi gwa Goma buri munsi ari kwicwa n'abasoda. Twabye kwifuza ko kiriya gihano cyaje kuba prononce n'inkiko za Kongo na tribunal militaire de garnison y'i Goma. Twabye kwifuza ko babafata bakabashira ku karubanda bakabarasa abaturage bakumva ko baje kuraswa bazize icyacyo baje gukora.
Bimwe mu byaha byahamwe abaregwa ni ukugurisha imbunda imitwe yitwaje intwaro itazwi na leta ndetse bakazikwirakwiza mu baturage. Ibi bituma ubwicanyi buzamuka ku rwego rwo hejuru. Kubera iyo mpamvu abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kongo bo babona ko ibyo byose ari ibyaha leta igiramo uruhare rukomeye. Niko Wilson Twitegura tubwira.
Bakatwe igihano cy'urupfu kubera Goma ruregwa, ariko twebwe mukibaza niki gituma abasirikare bagurisha imbunda, niki gituma abasirikare bica abaturage bo bagombwa kucunga bo bonyine. Tukabona rero ari faiblesse ya gouvernement, yananiwe wenda kubahereza ibyo kurya, nabwo bafite abantu babakontrola abashefu babo, niyo mpamvu bakora ayo maroregwa. Ikintu gouvernement nuko yaduhereza umutekano twe nk'abaturage inyuriye ku basoda.
Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bwa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru buvuga kuri ibyo bihano byahawe abo basirikare, ariko ntabwo byadukundiye. Twahamagaye Colonel Guillaume Njike Kayiko, umuvugizi wa FARDC mu ntara ya Kivu ya Ruguru, atubwira ko aza kudusubiza nyuma y'isaha imwe, ariko kugeza ubwo twateguraga inkuru yaratara dusubiza. Kuva ku intambara zuburiye mu burasirazuba bwa Kongo, umubare w'abasirikare bakatirwa igihano cy'urupfu wakomeje kugenda wiyongera cyane, aho usanga bose bashinjwa ibyaha bimwe byo kutubahiriza uburenganzira bwa muntu. Kuva aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishyizeho igihano cy'urupfu, imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu yanenze bikomeye icyo cyemezo. Ni mu gihe amashyirahamwe akorera hagati mu gihugu yo yacyakiriye n'amaboko yombi. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Hagati aho ngaho ntituramenya nimba aba basirikare bazajurira. Tukiri muri Congo, ubushinjacyaha bwa gisirikare buhagarariwe na Lieutenant Colonel Innocent Rajabu burasaba urukiko i Kinshasa gukatira igihano cyo kwicwa abantu 50 barimo Abanyamerika 3 baregwa uruhare mu cyo guverinoma yise coup d'etat yapfubye mu kwezi kwa 5 gushize. Diane Nininahazwe araduye inkuru.
Lieutenant Colonel Innocent Rajabu yasabye ko abantu bose bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Congo igenekerezo rya 19 ukwezi kwa 5 kuno mwaka bicwa kiretse uwitwa Alain Tikumu. Uyu Rajabu avuga ko afisi ibibazo byo mu mutwe. Bose hamwe ni 51, barimwo abanyamahanga 6, Abanyamerika 3, Marcel Malanga w'imyaka 22, Tyler Thompson nawe nyene afisi imyaka 22, akaba ari umukunzi wa Marcel Malanga, hamwe na Benjamin Zalman Poulun afisi imyaka 36. Abandi basigaye ni umubirigi umwe, umwongereza umwe n'umunyagihugu wa Canada umwe. Aba batatu ba nyuma naho bafise ubwenegihugu bw'ibindi bihugu bavukiye muri Congo. Umushikirizamanza wa gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Lieutenant Colonel Innocent Rajabu, akaba yasavye kandi ko ubutungane bufatira ibintu byose abo bantu bifashishije mu gukora ivyaha bitandukanye bakabiha leta ya Congo. Ababuranira leta ya Congo ku ruhande rwabo basaba inshumbusho y'imiliyoni 250,000 madolari ya Amerika. Bemeza ko hari vyinshi vyahononekariye birimwo inyubakwa za leta. ibyaha bagirizwa birimo gukora iterabwoba, gutunga ibigwanisho biciye mu nzira zinyuranye n'amategeko, gushaka kugandagura indongozi zitandukanye no gushigikira iterabwoba biciye mu gutanga amafaranga ku barikora. Mu mburano abagirizwa ibyaha bose bahakanye kuba bafise aho bahuriye na Christian Malanga, afatwa nk'uwari arongoye umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa Congo. Umunyamerika Marcel Malanga akaba n'umuhungu wa Christian Malanga yisiguye avuga ko yari yaje muri Congo ari kumwe n'umukunzi wiwe Tyler Thompson bapfunganywe ku butumire bwa se, ariko atari yazanywe n'ivyo gutembagaza ubutegetsi. Marcel Malanga yavuze ko se wiwe yatwaza umukazo agira ati: "Nkiri muto yarankubita cyane." Christian Malanga ahatukibutsa ko yagandaguwe umunsi umugambi wo guhirika ubutegetsi uteshwa. Abagore bane bari mu bagirizwa nabo bati: "Nta ruhara na ruto vyaba vyahagufi canke vyakure dufise muri no dossier." Ababuranira bagirizwa kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri Republika ya Demokarasi ya Congo bakaba bavuze ko igihano abo baburanira basabiwe kiremereye cyane. Bategekanya kunguruza urubanza kuwa gatanu w'inondwi.
Ijwi rya Amerika tuze hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Convention Arizona marukokoma z'amashyaka ya politiki abira akomeye kurusha ayandi iry'abarepublikani n'iry'abademokrate zararangiye mu kwezi kwa karindwi no muri uku kwezi, televiziyo zabigizemo uruhe ruhare. Icyo bene izi nama rukokoma zigamije cya mbere ni ukwemeza ku mugaragaro abakandida b'amashyaka ku mwanya w'umukuru w'igihugu no kwereka rubanda ko ishyaka ryose rimuri inyuma. Ziba buri myaka ine nk'uko n'amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba buri myaka ine. Icya kabiri, hari ubwo convention yerekana bwa mbere umuntu cyangwa abantu bazamuka cyane muri politiki. Urugero ni nka Barack Obama mu 2004 ntiyarazwi pe. Ubwo yari afite imyaka 43 y'amavuko, yari senateri ku rwego rwa leta ya Illinois. Inama rukokoma y'ishyaka rye ry'abademokrate yabaye mu kwezi kwa karindwi 2004 mu mujyi wa Boston muri leta ya Massachusetts, yamuhaye ijambo maze avuga disikuru ifite ingufu cyane bituma rubanda bamumenya. Nuko yatangiye kuzamuka vuba vuba muri politiki mu rwego rw'igihugu. Icya gatatu, convention zigamije gutera akanyabugabo kisumbuyeho abayoboke b'ishyaka no kureshya abantu benshi bishoboka bageze mu gihe cyo gutora. Convention ya mbere yatambutse kuri radio mu 1924 yari y'abarepublikani, aho televiziyo iziye amashyaka yayibonyemo uburyo bushya butangaje bwo kugera ku baturage benshi kurusha mbere. Inama rukokoma ya mbere na mbere mu mateka kuri televiziyo nayo ni y'abarepublikani mu 1940. Abantu bayikurikiye kuri televiziyo bagera ku 50,000. Icyo gihe ariko ntibarebaga convention muri uwo mwanya irimo iba. Ubwa mbere na mbere byabaye imyaka ine nyuma yaho, mu 1948 televiziyo ziyitisha convention z'amashyaka yombi, iry'abademokrate n'iry'abarepublikani, ubwo zarimo ziba nyine muri uwo mwanya. Uko imyaka yagiye ihita ni nako abantu bakurikira convention kuri televiziyo bagiye biyongera bagera mu mamiliyoni, ndetse biza no kurenga n'imipaka y'igihugu bigera no mu mahanga, televiziyo nazo zigatambutsa izi convention. Ariko se twigumiye muri Amerika kugira convention ikurikiwe n'abantu benshi kurusha indi, bivuze ko ishyaka ryayo ari ryo ritsinda amatora y'umukuru w'igihugu? Muri rusange abantu miliyoni 22 bakurikiye kuri televiziyo inama rukokoma y'abademokrate, baruta abarebye iy'abarepublikani bo barenga gato miliyoni 19. Mu ijoro rya nyuma rya buri shyaka, abakurikiye kuri televiziyo ijambo rya kandida w'abademokrate Kamala Harris barenze gato miliyoni 26, baruta abarebye irya kandida w'abarepublikani Donald Trump barenga gato miliyoni 25. Byatuma se Harris yizera ko ari we uzatorwa ku itariki ya 5/11? Ni ukubyitondera. Koko rero, kuva mu 1960 mu matora y'umukuru w'igihugu 16 amaze kuba, iri ryo rero ryo muri uyu mwaka ni rya 17, inshuro 8 ishyaka ryagize inama rukokoma yakurikiwe cyane kurusha iyirindi niryo ryatsinze amatora ya perezida wa repubulika. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aha niho dushoreje aya makuru. Mbibutse gusa ko abasenateri babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Marsha Blackburn w'umurepublikani na Jeff Merkley w'umudemokrate, basaba NBA ishyirahamwe ry'umukino w'intoki wa basketball muri Amerika gutanga ibisobanuro ku mubano wayo n'u Rwanda. Barega President Paul Kagame guhonyora uburenganzira bwa muntu. Barasaba rero NBA gusubiza bitarenze itariki ya gatatu y'ukwa cyenda gutaha. U Rwanda na NBA ntacyo barabitangazaho. Juti banywanyi, mbashimiye ko muri bamudatenguha, maze rero mbifurije umugoroba mwiza, murakarama.